Muri benshi muri ko mukurikira television isanganiro tubaramutse tubahikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bagiye kwimurirwa mu bibanza biriko birategurwa nk'imubimbi mu Kabezi n'ahandi n'abanyagihugu bo muri zone Gatumba cyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kuri uyu wa gatanu mu nama yahuje abashikiranganje batandatu ba leta y'u Burundi hamwe kandi n'abasanzwe bakurikiranira hafi ibijyanye n'ibiza n'isibe mu Burundi abashinga amateka baripfuza kumenya uko leta igiye gukora kugira iduza amafaranga yinjira mu kigega cyayo itarinze kuduza amakori n'amatagisi murano makuru muja kumva inyishu muja gukurikirana ko inyishu y'umushikiranganje w'ikigega cya leta yari umutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa gatanu idonido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubahikaze Tuongere tubaramutse tubahe nikaze murano makuru inzu zirenga 30 z'abanyagihugu zasambutse utuzu twasugumwe twononekaye twishure ry'intango ya Murweji ni byo bitigiri mfata kibanza vy'ivyononekaye mu makartie ya Birimba na Kanyenkoko turi mu bumanuko bw'igisagara cha Rumonge kuri uyu wa gatanu vyatumwe n'imyuzurira y'uruzi Murembwe ivuye ku mvura nyinshi yaguye umwanya muremure muri ako karere mu gitondo cyo kuri uwo munsi nyene abakozwe ko basaba kugarukigwako Augustin Minani musitanteri wa komine Rumonge avuga ko bariko baregeranya ibitigiri vya nyuma kugira ngo barabe icyo kugwa mbega suko Jean-Pierre Misago
kumuhingamo wo kuri uyu wa gatanu bamwe mubahuye n'ivyo vyago bari kwibarabara ry'igihugu nimero zitatu n'ivyo munzu bashoboye kuroba abandi banikiye ivyo basohoye mu mazu abandi n'amamoteri bagerageza kuvuma amazi yari yateze imbere n'inyuma y'impangu zabo abandi bimuri ibikoresho babikura mu mazu yari yapomotse bamwe bavuga ko batabona iyo baje niyo bava kubera gutegwa n'imyuzurira y'uruzi Murembwe yongerejwe n'amazi y'imvura azananye mu makartie ya Mukomere na Birimba aho mbere yononye n'utuzu twasugumwe two kwishure shingiro rya Mugweji bagasaba kugarukigwa ko Augustin Minani musitanteri wa komine Rumonge avuga ko bacegeranye ibitigiri ntabanduka ngo barabicokogwa
Jean-Pierre Misago urakenuye nkumenyeshe ko abanyagihugu baba mu Gatumba bo ngo ntibashobora kubandanya baba aho muri ako karere ngo ari naco gituma batangura gukugwayo kuva mu ndwiza ni ivyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kuri uyu wa gatanu mu nama yahuje abashikiranganje batandatu ba leta y'u Burundi hamwe n'abasanzwe bakurikiranira hafi igukinga no gufasha abatewe n'ibiza n'isibe Martin Niteretse yavuze ko igikenewe ari uko leta ibakingira bose bakaba ngo bazojanwa mu bibanza biriko birategurwa nk'ahitwa imubimbi mu Kabezi n'ahandi amasanamu tuyakesha television y'igihugu
twasanze by'ukuri abantu ba mu Gatumba ba mu karere kadashoboka bidakunda ko bandanya bakabamo kuko ubu aho bagereye bameze nk'ababa kumazi navyo ivyo navyo siteka ku mwana w'umuntu twipfuje rero ko dushikiriza ko guhera uno munsi ibisata byose by'igihugu bijejwe iby'inyubako bigenda kuraba ibibanza twamaze kubona ko twobimuriramo hariho kibanza cha Mubimbi turaye ko gishoboka ni kibanza cyo mu Kabezi hariho mu zindi ntara turiko turaraba ko byokunda harimo mwaro n'ahandi hose kugira tubereke ahantu baje kuba babeho bafise umutima mwiza bataguma basimba umutima ko amazi batwaye ingona zibajya imvubu zibajya ibyo bibanza turiko turaraba rero ni bibanza tutegezwa kutunganya neza buke buke mugabo ivyihuta nuko tubavanayo n'imiburi buri mundu wiza tukore igishoboka kugira bajye abantu mu gatumba bave muri kijya kibanza baba mu kidashoboka mundu wiza cihuta rero nuko tugenda tukaraba ivyo kogwa turondere ibikoresho n'imbara mabati cyangwa amashitingi ibikoresho vyibanze ko ni urgence mugabo tuyumvira ko ivyo bibanza tuzobashiramo bizoba bibanza muri kazoza bizoba bibanza byiteka birimo umuji ntibisagara birimo amatara amazi mugabo nongeye ko kije na gatumbanye nuko abantu twavuze yuko bitegura mu mitima ko hajya ahantu bahava kugushaka kwabo mugote havuye kugushaka kwabo nka leta nishobora kwemera uko abantu bayo baza kwishwa n'amazi tuzohaba kufura yo ku nguvu igikenewe nuko tubakingira
inama shikiranganje iherutse rero ikaba yarashinze umugwi uzokurikirana ibijanye n'icyo igihugu gihomba kubera imyuzurira hamwe kandi no gukurikiranira hafi ibijanye no gukinga mwe nivyo biza hamwe kandi uwo mugwi rero ukaba ugizwe n'abashikiranganje batandatu bamwe mu bashinga amateka bashikiriza amakenga yabo kubijanye n'amafaranga yari kuva mu mashirahamwe acukura umusenyi mu nzuzi atashikanywe mu kigega cya leta ari umutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa gatanu eka mbere higwa ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu mwaka w'2022 ushira 2023 umushikiranganje w'ikigega cya leta yishuye ko hahinduwe izina rya konte amafaranga yashizwe ko ikindi abashinga amateka babajije nikijanye nuko leta izokora kugira iduze amafaranga yinjira mu kigega cyayo itarinze kuduza amakori n'amatagisi ridiga himbare niho yarari
umushinga amateka Gikeke Pascal atangazwa no kubona amashyirahamwe acukura umusenyi aronka ubwo burenganzira bwo gucukura imisenyi mu nzuzi ari uko abanje kuriha amafaranga ariko ku rutonde rw'amashyirahamwe yashyize amafaranga mu kigega cya leta mwaka wa 2022-2023 ayo mashyirahamwe acukura imisenyi mu nzuzi akaba atafaranga na rimwe yatanze atanga akarorero kubaropora umusenyi mu ruzi mugere
hanyuma akabazo ka kabiri nakajanye na rosete zari kuva mu bijanye n'amamine n'amakariere hanyuma je ndazi aho tubaye kuruzi mugere hari habariha amafaranga yo kuropora ariko naho nyene ajya amakoperative aja abanye ubayaha uburenganzira kuja kuropora barishe amafaranga naho nyine tukabona hari ubusa no kuvuga ntacinjiye kandi bikorwa byo kuropora mu nzuzi byarabaye mu gihugu cyose
kuri ivyo umushikiranganje w'ikigega cya leta Audace Niyonzima avuga ko bahinduye izina gikone amafaranga yavuye mu gisata cy'amakariyeri yashizwe ko
ni recette miniere ko gukora ubusa uyi naho nyine si ubusa ahubwo twavuze yuko twahinduye entité de compte kera yitwa OBM ubutwa igishigwaho bashe buguru izina bayitira OBM mugabo cyo dusanga mu ntibikwiye ko kwita OBM cyo tuyiha entity yayo iyo twabwiye ko muri ntuzeye muri munyishu yuko twaje tuyiha entity yayo amafaranga ashaka kwandikwa afitegeza kwandikwa kuma recette miniere carrière mine iyo subusa
umushikiranganje w'ikigega cya leta akaba yishyuye ko mu kuduza amafaranga leta yinjiza mu kigega ngo ntibizorinda gusabwa ko haduzwa amakori n'amatagisi
hanyuma n'ubuye amarosete naho turaduza amarosete tutaduze n'utaduje amataxi uko amarosete gushikira munsi birazi yuko abateza gutanga amataxe n'amakori batayatanga bose kandi batayatanga yose rero mu kugira mobilisation accrue des recettes singomwe tube twadugije amataxe ubu rero la stratégie mu kuduza amarosete n'ukubanza kugira ico bita gushira abatanga kori bose ku itegeko kugira ngo bose batange kori cyo kugira la recette fiscale abatanga kori bose rero umuntu wese bose bashobora gutanga amakori hanyuma naye amakori batanga bakayatanga yose kuko mu kuyatanga bari aminora kandi bakayanyegeza rero la stratégie ya administration fiscale ni ugukora ibyo bihugu byose bituma ubutanze kori bamukurikirana ku byo ayitanga ryose hanyuma nabo batanga kori binyegeje bakabanyegurura bagaheza bagatanga amakori bose nuko rero si ngombwa ngo tube twadugije amakori amatagisi kugira ngo tuduze amafaranga avuye muri recette fiscale
ikindi mushikiranganje yongeye ko mu kuduza amafaranga nuko bagiye gukoresha uburyo bwa none icyo yise digitalisation muri migi faransa muri ico gisata cyo kwegeranya amakori nyene
Didi Gahimbare urakenuye tuve Bujumbura dusimbire mu Kayanza abagiye mu karuhuko kizabukuru ngo barashobora kwibeshaho biciye mu bikogwa nako mu buzi bw'ibikogwa vy'amaboko bivugwa na Evariste Ntawumenya w'imyaka 60 aba ku mutumba gati komine n'intara ya Kayanza orero akaba yahoze ari umwigisha ubu rero ari mu karuhuko kizabukuru akora imyuga itandukanye harimo kujisha akoresheje inyuzi gukora ingwa hamwe kandi no kurima ibizinu avuga ko ivyo bikogwa yabitanguye kugira ngo ategure ikiruhuko ciwe kizabukuru co kimwe n'umufasha wiwe urwaruka yahaye akazi barashima ko baharonkeye akazi mu Kayanza ni nkuru tubaza Patrick Nsengiyumva
Ntawumenya Evariste uwo mutamu w'imyaka 63 atirangurwa agiye migambi aritanguye nkiri mu kazi kugira ngo bisahirize agashahara
cyanze amafaranga abarimu twasanze kadakwiye barashobora kwiba cyane kuri ibi bigenda bigahinduka uko byari ejo si kuri uyu munsi ibiciro bigenda biduga bigenda 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 ku isoko tukavuga ati rero reka dukore ikintu cyo tudusahiriza tukunganira kugira ngo hambavu y'ibyo bikogwa duje dukorana n'ibi kugira ngo bibashe kudusahiriza
Uwo mutama yahoze ari mu kazi ka leta uyu munsi akaba mu kiruhuko kizabukuru amenyesha ko ubwo buzihamba avuye kumutungira umuryango bwamuriye n'amashuri y'abana biwe aranatanga n'akazi ndetse kugwaruka
biradufashe rwose biratwunganira cyane kuko ntidushobora kubura ikintu twifuza dukomeye cyo twese amba bw'ibyo nuko muje kubibona turafise abantu twigishije
Umukenyezi we Kankindi Violette arashima ko mu ntango yirangurwa agiye mu migambi n'abatakazi yagira agashima ko mu rugo ubu bibafitiye akamaro kanini nubwo biruko na umenya Evariste amenyesha ko n'intambamye zitabuze ariko akizeza ko mu minsi iza ibikorwa byiwe bizotera imbere urwaruka rwahawe akazi na umenya Evariste rurashima mwamenya ko bamwe n'abandi mubaheruka kuja mu kiruhuko kizabukuru bidoga ko gashiruka bute bahabwa kadashobora kubatungira imiryango muri vya nkenerwa bitandukanye
Patrick Nsengiyumva nawe urakenuye ahaniho duce dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mugira ibihe byiza hiwanyu